Ndio hii printer. Mwana imepauka eh? Kwa tunajua. Sipaka vini, naenda boa? Ami imepauka sana?
Nene, kwa sana.
Haa, chakwa imepauka sana.
No, iko sana.
Really?
Yeah. But too bad. This is too bad. Imekua bright sasa.
Ya, hata. Eh? 7-5.